Gabi sono samini la pemshabeni Aba phezulu yezihlalwe nezinkulu zosemhlabeni abafumi Gabi sono samini la pemshabeni Aba phezulu yezihlalwe nezinkulu zosemhlabeni abafumi Noma wenyukela indlela ibanzi mfiso gegela Kepu mame mazulwini uthi mtanami kanukhalelani kobekhaya emazulwini bavumile
Ayabuza abantu